Hi, lalelani guys, so Sne Mseleku recently kade invite ku podcast about nothing. I she was so free guys, ebe free kuleya interview. So I thought honestly speaking angifuni qamba manga, I thought sometimes Sne uya act ha kulama reality TV show uthando lwesithembu and izingane zesithembu, because I sometimes understand ukuthi why ecabanga ngale ndlela ke acabanga ngayo. Nango ke uSne uyafika ku podcast uchazela ama viewers about a relationship akanayo nama step parents akho, stepmothers, four stepmothers akhe bafethu. Hi guys, uthi nje mina nje bawu two enginenkinga nabo. O last, the two last bonds uMakhomalo noMangwabe. Kuzikhuphe zonke guys indaba zabo, wathi I shame asibondanga ngempela, nanokuthi nje abangitreat as they are earned the same way uMacele treats me, abangiwelcome nokungiwelcome. Uthi I remember this other time ngahambe ngaya kwaMangwabe ngiyovisitha, uma ngifika laphayana ke ngempela ngifika khona u-anti wakhona ogadayo, u-anti athi hayi ntombazana shona khona ekhishini ufike uzenzele isinkwa netiye. Uthi because mina angisithandi isinkwa, ngafike nje ngazenzela itiya ne-roll instead of isinkwa. Uthi yo, kwajika kwaba yinto engakanani, kwaba yi-issue enkulu ukuthi mina sengenze i-roll instead of ilokhunjana isinkwa. So uthi guys, angifuni ukuqamba amanga and angifuni ukubanikeza i-false praise in front of lana ke abantu abaningi. We have never had that bond mina no last ke about two, and I did see guys a lot of people are really disappointed by what Sne revealed about umndeni wakhe, especially how she feels about the other two wives. But guys, masike nokuthatha advantage of Sne just because simazi ukuthi umuntu nje ozikhulumelayo. Furthermore, njengoba nje nim interview, what did you ask for a permission from ubaba uMusa Mseleku? For sure ubaba uMusa Mseleku uma engabona le interview uzovele afente, and you guys are digging a hole for Sne, because instead of ama relationships ukuthi alunge manje, they even going to be more worse than before, because you can't go to a podcast and be saying these things, bad things about abantu bakini. For example, uAbongwe wahamba waye ku podcast, but kwezinye izinto wayevela thi no comment. Yeah, understand. So now uSne yena is just opening up, so bathi abantu abaningi, you know, uSne was taken advantage of. Furthermore, ku reality TV shows siyazi ukuthi uMakhumalo was chaza. Guys, wathi nje mina uSne ngiyamsaba because Leandro Bazana Leia can even swear at you. So ngidlalelela le kude noSne, angikaze nje ngifune ukuba close to uSne because she is one disrespectful child. So abantu abaningi bathi we don't understand, we don't have a side likaMangwabe. Now uMangwabe who like uzoba umuntu omubi in front of ama viewers because sizwe iside elinye, and this will cause further issues for ingane lena ke. As a result, even uMusa Mseleku might end up guys disowning uSne. So yeah guys, your thoughts, ngiyacela si engage ane down on the comments. Ngibonile abanye bathi perhaps lele role lele guys mhlawumpe it was meant for iskaftina for ingane, we understand. So until sizwe iside likaMangwabe asingamjajini yena at all. So your thoughts, let's engage, and ngizonibona on the next. Bye.